Imwumva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu ijwi rya Amerika no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio inshuti ya bose. Mwiriho neza nshuti mwese, muduteze amatwi, ni Edirwe mubasuza kandi mba ikaze makuru yacu ya kakanya. Kandi dukomeje kubifuriza umwaka mushya uzababere mwiza kandi munawubonemo ibyo mwifuza byose. Mu makuru yacu ya none turongera tugaruke ku ntasho abakunzi b'ijwi rya Amerika bakomeje kutugezaho bifuriza abavandimwe babo n'inshuti umwaka mwiza. Mukanya turazibagezaho ariko duhereye kuri aya makuru. Mu Burundi abagabo bagera kuri 200 bo mu ntara ya Kayanza nibo bamenyekanye mu mpera z'uyu mwaka ko bahohotewe n'abagore babo bashakanye. Ni inkuru y'ijwi rya Amerika rifatanije n'abanywanyi baryo, dusomerwa na mugenzi wacu Desire Hatungimana.
Agateka k'abagabo karahungabanywa mu mihinga itandukanye y'intara ya Kayanza, byemezwa na bamwe mu bagabo biyemerera ko bakorerwa mabi n'abakenyezi bubakanye. Una mugabo abanywanyi b'ijwi rya Amerika bamusanze ku mugwa mukuru w'intara ya Kayanza yo mu buraruko bw'u Burundi, avuga ko atakensha tevye kubera yuko umukenyezi wiwa mucura bufuni na buhoro.
Ego cane, ni kuvuga ko amabi abagabo twe dukoregwa ahakuru ni kwiganza kw'abagore mu ntumbero yuko bataronka aho bavuga, twe bafise aho bavuga bakumvirizwa, ariko twebwe abagabo ituronka aho twitura ngo twumvirizwe. Maje nihereye ko ibyanje nibirebire kwifuza kurara mu kabare utavuga ngo ndi umubose ndiko ndasorora canke se n'umunsi mukuru mfise, kwifuza kurara mu bubare nkarondera umuntu ku mugoroba ngurira icupa rimwe nkaritera mako bibaye ngombwa kugira ndabikonorirarako sintahe muhira kubera atano bantashe bivanye n'umugore muhira nsanga yavyimvye akangana inzu yose tutanashwanye.
Muri iyo ntara ya Kayanza haribonekeza kandi abakenyezi bati ngo bagasigira abana bagabo bahora bubakanye. Uno yaze n'abakunzi b'ijwi rya Amerika ari mu bo vyashikiye.
Ewe uyu dusanga iciyumviro nuko gusa umubabaro utangana. Nkajewe ku ruhande rwanje ngaha aya umbona ishusho ni nk'uko bokwereka bafle igaragara itagira mu mikoro bivanye n'umuryango w'iwanje. Ego kuko nkajewe ubu uya ndibana mu rugo bivanye n'umudamu wanje yagiye antana abana yaransigiyemwo mu bana yansigiye yaransigiye umwana afise umwaka umwe n'amezi 9 gushikana n'ubu umwaka n'amezi 3 araheze uwo mwana yije ndamuretse. Urumva narahohotewe harageze naho jewe mvuga ati umudamu wanje kwa nshwani yakabagiye ngiye kumucura yambwiye ngo wewe ntitukiberanye bivanye kagateka kabo baronsingira ngo karenze abantu babagabo.
Abagabo muri iyo ntara biyemerera ko bahohoterwa n'abakenyezi bubakanye, bavuga ko batagira gitabara. Ni mu gihe abakenyezi bobo bakorewe mwene ayo mabi basanzwe bafise ibigo bitura. Ibibabaza bamwe mu bagabo bavuga ko bakorerwa mu bafatiye ku gitsina.
Nukuri twebwe twararushe, abagabo twe twararushe nukuri. Ntaho dufise twitura, n'uwo tubibajije yaba umugenzi duhanuje avuga ati abagore nibo bagezweho. Twebwe ntaho dufise twitura, ariko abadamu bobo barafise ikigo cabo bitura. Ndavye ni message mbi turiko turatanga mu bana ubwa mbere bwo. Ubugira kabiri hageze aho umudamu uyu wanje yifuza kuntorera imbuga itakabwira umuntu ko azoncumita umunsi natashe naborewe, byaranshiye umutima. Urumva ko ari inkuru y'incamugongo. Kumbure Imana ni yadufasha tukaronka abadufata mu mugongo. Twebwe twaragiye hamwe turiyoroganiza nk'abakorerwa amabi y'abagabo, turatanga ivyumviro hirya no hino. Turabona ko abagabo n'ukuri muri kazoza tuzogira aho dushitse natwe kugira ngo tubone neza na neza yuko dufise natwe aho tudodora bakatwumviriza.
Mu kibano na cane cane abakenyezi baremeza ko iruhande y'amabi afatiye ku gitsina akorerwa abakenyezi n'abigeme, abagabo nabo nyene bayakorerwa naho arababigira ibanga. uno mukenyezi yayaze n'abakunzi b'ijwi rya Amerika abifitiye gihamya
naho abigeme cangwe abakenyezi bahohoterwa mu rugo birashika n'abagabo gasanga birababaye ko barahohotewe ariko ntibikunze kuja hejuru cyane kubera umugabo nyine aguma yihagararako kugira ngo ntibimenyekane ngo bisatire bije hejuru kugira ngo mu kibano ntibimenyekane cy'abandi bagabo ngo babimenye kubera bice biboneka yuko mengo nta jamba afise akumva mengo aragayitse
amabayi afatiye ku gitsina agena ingaruka mbi mu rugo abayaze n'abakunzi b'ijwi rya Amerika badondagura bimwe mu bica bishika mu miryango uno mukenyezi n'umwe muri bo agira ko atanga n'impanuro
ryabari hohotera rifatiye ku mugabo cyangwa ku mugore biragira ingaruka mbi mu rugo urugo ntiruheza ngo rutere imbere indero y'abana iraheze ikagorana kubera uca usanga ubwo rugo ata muntu ahari aruhagarariye hanyuma ugaca usanga n'itunga rirasabagiye ni ukuvuga nta muntu usanga arujejwe ngo avuge ati ngomba kuruzigama umwe wese uca usanga yigira hirya no hino
bamwe mu baharanira agateka kazi na muntu iruhande yo gushinga amashyirahamwe aharanira agateka k'abakenyezi n'abigeme hari abatanguye gushinga ayaharanira agateka k'abagabo Joseph Mujiji ari muri abo ashima ko hari abagabo batanguye gushirijwe hejuru bavuga ko bahohoterwa mu ngo agasaba ko abajejwe intwaro bogerageza gukinga ayo mabi afatiye ku gitsina kugira aranduranwe n'imizi
bavuga ko abagabo hago bagabo bose bakivuga ngo nawe ko bayatera imbere bakiza rero hariho igikuba gikomeye cyane abantu bokora nuko mu nyigisho baronka giye kubaka ingo mubashiramwo ingene bobana ingene bokinga amavi afatiye ugitsina kuko karahara mu Uganda ntibacura abantu ntibafise inkuru zikwiye ingene abagabo n'abagore abahungu n'abakobwa bo baho ingene baremwe n'ingene mu kibano babifata hanyuma abo bantu bo mu ntwaro umukuru w'umutumba niwe ahinda kurongora ingo kuko n'umugabo n'umugore mu rugo bafise ubutumwa bahawe n'umukuru w'igihugu bagiye kuragana icyo gihe ubwo butumwa ujya kora ko baburanguye umukuru w'umutumba umukuru w'umutumba amenye ko ingo zose amenye ingene zibayeho kuko nicyo kimucambira jenjwe amenye ko umutekano utabaye mu ngo nta mutekano mu gihugu buhari abitanye ko kijyanye mu ikomine hakiri kare bitarayangarwa y'amatati yawe udutse n'ibisanzwe mugabe kibi nuko yangara bigateba
ikigo kijejwe iterambere ry'ingo n'imiryango ku rwego rw'intara mu Kayanza gitangaza ko kuva mu kwezi kw'indwi umwaka wa 2018 gushika mu mpera z'uno mwaka wa 2020 abagabo 195 bakorewe amabi Florence Ndikumana umuhuzabikorwa muri ico kigo akamesha ko mu ntumbero yo kurandurana n'imizi amabi ashingiye ku gitsina gore cyangwa ku gitsina gabo ariko harakogwa amahimiriza makomi
2021 uko tutangira nako abakunzi bacu bakomeje kutwoherereza ubutumwa bifuriza abavandimwe babo n'inshuti umwaka mwiza reka ubu tunyarukire mu ntara z'amakamba Bururi na Rumonge twakire izo ndamutso
yewe nitwa Niranye bagira la Degonde nabamvuka muri province ya Bururi commune Songa najaka nifurize umwaka mushasha umubyeyi wanjye ari muheka muri komine Songa akaba yitwa Ntinyitwa Angela nifuriza umwaka mushasha mukuru wanjye aba mu kirenga yitwa Ntakirutse Imana Pesi nkamubwira ati Imana imwongere umugisha muri uno mwaka mushasha agugwe neza yagize neza nifuriza umwaka mushasha inshuti n'abagenzi zose aho ziri muheka muri komine Songa zose sinabadondagura ngo ndabamare hari uwitwa Sandrine Niyimpa Mozarine Sabimana Sabine n'umuryango wiwe uritagara bose ndabaramuki n'abari matongo bose muri izore muheka bose
jewe ni kwa gatatu dadi mvuka mu ntara ya Rumonge komine ya Rumonge umutumba ni Rukinga hanyuma jewe akazi kamwe cyose ndi mu foroma nagomba gutasha rero ntaje inshuti n'abagenzi nabifuriza umwaka mushasha w'2020 ubwa mbere nohera ku mugenzi wanjye yitwa Niyukuri Venisa hanyuma akaba ari wenyine w'abana banje ubwa kabiri njagenda ku muryango wanjye ni mukuru wanjye yitwa Habonimana Onesime ari Ibuyengero Ikirama hanyuma uwa gatatu ni Nasutimana Joseph ikaba nyene ari Imukirama uwa kane bijatabukwe yitwa Nyandisimiyoni ari mu Nyabitanga komini ya Songa Uwagatano ni mawukwe yitwa Baranyikwa Milika. Na wenye nari mnyabitanga. Anima uwagatandatu ni umunu adotwara treteri. Nesesha mtadisida distrikte Matana. Uwindwi ni umusizi adotwara nyene mukarele kububuzi ka Matana yitwa Proje. Umunani ni titire wanje. Tanto do sane umweka yitwa Zomana Siriro nabo dukorana bose hanyuma uwicenda ni buramatari wo mu Rumongi hanyuma bose ndabifurize umwaka mwiza w'2021 bawurambemwo
ndabaramukize neza yitwa Sengerine Diogene nari nifuze kwifuriza umwaka musha abavyeyi banje bari mu kabimbira muri komine ya Rumonge aho muri zone buruhukiro umuvyeyi wanje papa akaba yitwa Ndayizeye Marake hamwe na Nitimaye Esterine inyuma y'abavyeyi nipfurize umwaka mushasha abantu vukana bose gina bacubi ya nyumba tatayiza abanyeshuri twiganye primaire ngaho nyene kuri ecole primaire mu kabimbira ndatayiza abarimu banyigishize ngaho kuri yo primaire ndasimbiye kumugara ndatayiza papa wanje mutoya na mama wanje mutoya bandetse papa yandetse kumugara yitwa Asheri akaba ari prefet de discipline kuri lise mugara ndatayize na mama mdogo wanje ari ngaho nyene kumugara yitwa Ediroza akaba ari umwigisha wo kuri mugara ya gatatu aho nyene ngaho kumugara ndatayize abanyeshuri twiganye kuri lise mugara hamwe n'abigisha bose bose bo kuri lise mugara bagiye bandera nabo ndabafata nk'abavyeyi banje ndatayize abo twabanye kumugara mu karere ka Kabyiru twibaniye neza bose ndabatayize bose banyumva bose ati Zengera Radio Zena arabatahize ndabifurize kugira umwaka mushasha mwiza w'2021 baze bawuronke mwico bipfuza byose kandi nkabipfuriza no kukomera mu gakiza hanyuma twongera dusengeranira murakoze cyane mugira umunsi mwiza
nitwa niyo kuri Venisa ndi mu Rumonge ku Rukinga bwa mbere ndatahije mwebwe muduhaye umurongo ndabipfuriza umwaka mwiza hanyuma ndatahije kandi ababyeyi banje bari Isonga Munyabitanga n'abavukanyi banje bose ndabifuriza umwaka mwiza baze bawurambemo ndatahije mukuru wanje yitwa Ndihokubwayo Pauline n'umuryango wiwe ari Bujumbura mu Kanyosha na mukuru wanje Ndayinginga Sifa ari mu Cyangwe n'umuryango wiwe wose ndatahije kandi muyomba wanje ari mu Cyankuzo niyukuri Rike ndatahije abakorega bose twiganye aho bari hose ndabifuriza umwaka mwiza ndatahije mushinga nayo wanje Gatoto Odasi mani muhezagire muri uyu mwaka n'abana tuvise mani tuduhezagire tujye tuburambemo nabo bose banje ndabifurije umwaka mwiza n'abo tubana mu rupangu bose aho bari mani zibahezagire namwe murakoze cyane.
Akazina nitwa Ndayiragije Fanuel duherereye aha muri komine Songa intara ni Bururi reka duhere intasho ahanyene ku gatumba aho duherereye ndacangura none umuntu azwi ku izina rya Nyandwi Eri umudandaji akomeye cyane w'amayinite ama ndasinda hirya gatoyi aho bita mu ibumba ndahabona mwigisha yigisha abana neza cyane ari ku izina rya Eri ndasuga haruguru gatoyi ndabona Samyeri ndamanuka gatoyi hepfo yanje ubona uwo bita Radani nsingira hakurya ndabona umuyobozi uyobora neza cyane etablissement yacu ariwe Vena ndasingira gatoyi hirya ndahabona Cyongera Esperance araho ibuvumu ndahabona Maraki ndahabona Izayi ndabona uwo bitazira Neftari ndamubona ndamuramutse ndabona Norma ndabona Vena cha singira haruguru gatoyi kuri Centre de Santé kandi ndahabona uyu muntu muganga Odas ndamyipfurize nowe ni nziza cyane ta nimbire yapfo gatoyi yaho ndabona umuntu azwi kwizina ryana Ephraim ndayihimbaze ni bon frère ndamwifuriza umwaka mushasha amacha ndahabona samirize zabirize ndakuramutse nawe ndakwifuriza umwaka mushasha ndateba gatonyisha simbira mu rumugi ndahabona umutamazwi kwizina rya Hakizimana Celestin ni mugwiza tunga aho kugicimi ndamuramutse nce mbona Vitali aho kumutambara ndamuramutse ndikunda mwifuriza no weri nziza cyane na bonane ama simbira ibusebwa ndahabona Gilbert Gilbert ndakuramutsa na Diodoni muri kumwe ngahe gusebwa cenka kira gato y'umukubako kwibubamvu ndahabona Kabodro ndakuramutse nawe ndakwifurize umwaka mushasha wa 2021 ukuzerwa amacano ubuki cyane umukungu ndahabona dogo dogo bacagira Cassius nawe ndakuramutse cyasimbira kuri kaminuzi bujumbura ndahabona umugenzi wanje nkunda cyane yitwa Peresi hariho na Steve hariho ba Donavine cyanka kira gato aho bita mu gihugu cya Zambia umugwa mukuru ni Rusaka ndahabona Administrateur François ndahabona uwo muntu Penier Grandfrey ndakuramutse ndahabona Erize ndamuramutse ndahabona Ezekiel ndahabona Johasi ndawenyene ndakuramutse ndahabona Eliakimu mwaka mushasha ama changaruka gatoyi ndahabona abadirecteur bose nkira kuri mu byarange Jeremy ariwe administrateur nawe nyine ndakuramutse cyambona directeur nyanishi arahambazanga nawe nyine ndamuramutse cyambona abashefu do zone Erizenda ndakuramutse ndakwifuriza umwaka mushasha
ni kwa nguruzi abavuka muri komine mabanda intara ya Makamba umutumba mubundo nkaba nizi bijanye n'indimi mu gisata beta langue literature anglaise ubu wenye nkaba ndi umushomeri ni kurigerera umwaka mushasha uwitwa Nyabenda Irere akora ngaho muri BCB n'umugera wa BCB Makamba mucumi viatere ni umwigisha abanganye ni Makamba nkatasha n'umubyeyi wanje mutama yitwa Sindayosikari n'umubyeyi wanje yitwa Kabura Violet n'abavyeyi n'abahungu tuvukana Shukurani Celeste na mushikanje yitwa Nyabenda murakoze murakoze nukuvuga muri uno mwaka mushasha nabifurije kuri byose bakora bagira amagara meza ego nuko
je nitwa Josue ndi mu bandi ndaha muri komine Songa intara n'Ibururi ndantu bita Rutundwe ndifuriza umwaka mwiza abantu ndabona umuryango w'iwacu wose aho uri izi nkaja cyane cyane abantu bari aho i Bujumbura mu Kanyosha ndabona abagisiko ndabona mushikanje ari aho nyene ariho munanje ari aho mu kibitoki cya Rugombo n'abandi bose turi kumwe ngaha ku mutumba wa Rutunze n'abanyakiryama nabo twahora dukina na vore aha ndabifuje umwaka mwiza cyane yuko uronkamwo ibyo bifuza byose donke pra yabo yose kuyogenda neza muri 2020
Byukusenge François ashaka gutarasa inshuti n'abagenzi nagomba mpere kuri imwe bw'amenyesha makuru ndoge ugatumba muri komine Songa muri zone Muheka mbone mutwara ariwe mutama w'uwanje chef de zone ndayiragijerize mbone n'umutambukanyi wiwe ndabyabona da Froza mbone n'umubyeyi wiwe Yarugwa Sadoke ndamutashe nti Noweli nziza n'umwaka mushasha mbone Nyadverifaz ari ngaho imurambi ndamubwire nti big up sana umwaka mushasha mbone Ndekengera Amoni avukaho nyene muheka ngaho imurambi primeri mugaho ubusi ahengamye ari Bujumbura ngaho mu Gatumba ndamubwira nti big up sana hama twagiye mbone muvukanyi wanje itwa Nyabungiro Christophe ndamubwire nti big up sana ndabifuriza umwaka mushasha ama mbone abo turi kumwe ngaha muri Zambia umufanzi nkunda cyane yitwa ntacyo nagize Penier ndamubwire nti wirambire mbone umugenzi yitwa Ejida Fukimakamba turi kumwe ngaha Zambia ndamubwire nti big up sana nawe nyene mbone abafanzi ngaha mu Rumonge Shimini Imana Pierre tuvukana mu kugwanje big up sana n'umutambukanyi wiwe simbe umunyabitanga mbone umuryango wa Pasteur Juma ndababwire nti big up sana birambire kuramwanje Claude kuranga ku hopitale Bururi nduge ngaha ku kiryama ndahawe n'umuganga Jiriye avura ngaha ku kiryama ndamubwire nti big up sana nawe nyene Imana imurinde baruke ku muswizi mbone umuryango wose uhari ndagira nti komera muyomba wanje Fideli ngako muswizi nawe nyenda mugire ugire ibe byiza mushikanje madame Claude ngamo nyabitanga nawe nyenda mugire ntugire ibe byiza ngamo murumoga Kizimana Celestin ati gute mbwa kudakoma ego membone samirizi ndamugire nti nibiki nibiki mwaka mushasha dogo dogo ngai mukungu bimeze gute mbone abavukanye banje nkunda cyane ariyo Darse ariyo bita Fridoline tijike nawe nyene ndamugire nti nubwo wagize agisidi mani rakubona mani barinde ama zimenga kumuhuta ndabone niyo rukundo Angeline mukazana wa kideka ndamugire nti komera abafanzi bose bari ngai murambi banyandweri bafanweri kapodoro kapodoro ndamugire nti big stuff sana Vitali kumutambara Jojo ni ngai murambi niko rero nagomba nifurize umwaka mwiza wo nkunda cyane ariho ndamugire nti big up sana murakoze imani barinde
yako sina kanje nitwa ndi kuri muri ndizi aba mberereye mu Kayogoro mu ntara ya Makamba aba nashaka gutashya muri uno mwaka nagera ku kwita umwaka mwiza abasagira amahoro umutekano amagara meza eka ndetse n'icunga kwitunga cyamberereye mu mutima uwa mbere akaba ari umufasani wanjye yitwa Ivoka uwa kabiri akaba ari mama wanjye ari mu Mabanda uwa gatatu akaba ari papa wanjye ari mu Mabanda uwa kane akaba ari papa mudogo ari mu Mabanda uwa gatanu ni Transferi turi kumwe ngaha mu Kayogoro n'impunzi Teofile uwa gatandatu ni umwana wanjye iranezereje Kirisha ubu butumwa nabifurije amagara meza amahoro umutekano iterambere ibyo bose byose mu mwaka w'2020 bagaragara hamwe no mu mwaka w'2021 bafite amagara meza
yego meze ni kane yoregerero ni dafi ubu batazira bagazamba muri komine Bururi ahantu ku mutumba Dungu protesi ya Bururi wa mbere nifurije umwaka mwiza n'umukuru w'igihugu w'u Burundi yatambukanye n'abana be na mama wacu ari muri Amerika yamusiganze ari mu cyaro mu Bujumbura n'umuryango wanjye uri mu Mabanda n'i Bujumbura mu kanya yose yamwibye abakozi bo kuri radiyo y'Isanganiro yishyize umwaka mu bijya mu mubano muri Imana yarongore yakomeze ubwo ngo tuvuge ko n'iwacu muri zone bamba ni muri zone munini n'amagaderi yitwa Nina aba i Nyagatovu na mama wiwe yayegefu ari mu bubiri ndabifurije imigisha itanzwe n'imana na jyewe ndayikuyemo
yitwa Ndashime Patrick aba ndi muri komine Rumonge zone Rumonge kuzi nka Yamba aba nifurije umwaka mushya umuryango wanje nifuriza umwaka mushya abigisha banje dukorana nifuriza umwaka mushya abategetsi banje tubana muri cyateye nka Yamba nifurije umwaka mushya na DCE na DCE baturongo muri ntara yacu na kumwe yacu mu by'uburezi abose nabifurije ko turubwira n'imigisha n'imizagiro ibikorwa byacu twifuza gukora umwaka aba nkifuriza kandi na barumuna banje bakiri muri Tanzania nifurije umwaka mushya n'umuryango wa mujomba wanje bari muri Amerika nifurije umwaka mushya na muramu wanje Amisi n'umugenzi wiwe bari muri Canada na Miruho na banyina ari Norvege nibagiye na mutekanje aba ku mutambara mama Omar izo bose nkaba ndakurije umwaka mushya kugira ngo ibikorwa byiza
njyewe nitwa Ndayishuka Emmanuel nkaba mvuka mu ntara ya komine Bururi mutumba ni Kiremba nifurije umwaka mushyashya madamu wanjye n'umwana wacu akaba n'abandi nyine dukorana ngaha ku ibara barabona dasi matito nyine bacuruza nkanjye n'abarongoye intwaro ngaha Kiremba abanifurije abarundi bose umwaka mushyashya baduha urumwe mw'amatanu bose n'ababanyi bose tubana ku gatumba ndabifurije kuronka amahoro baduha urumwe mw'ibyo bashaka byose
jewe nitwa n'intunze cyose batagira jokere ndashaka kwifuriza umwaka mushyashya ababyeyi banje bari hari isonga muheka kabulatiyeri jirani yuhire nabo tuvukana bose 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 ati bonane inshuti abanyi abagenzi abanyeshuri bose twiganye kuri koleje muheka abanyeshuri twiganye kuri kuri lise lubanga abanyeshuri twiganye kuri lise kominale buruhukiro n'abandi bagenzi bose ndabatahutse bagire umwaka mushasha w'2021 ubabere umwaka w'amatano ubuki abarundi rusange ndabatahirije hamwe bose bagire umwaka mushasha ariho cinja reveri ari ngaha turi kumwe muri Malawi ariho umwunga babita mandepu ari ngaha hirya gatoyi kurija muri tawuni ariho marake niyo gushima ari muri zambia ferigisi ari south africa ariyo barutazaro ariya muri belgike n'abandi bose nabanifurije umwaka mushasha abamenyeshamakuru mwese mwese mujubabere umwaka w'amagara meza w'ibikorwa vyiza murabandikwe muri vyose na hose murakoze
enditse niyosaba andresa hamba Makamba mu ntara ya Makamba umutumba wa Makamba ya kabiri abadifuza gukwipfuriza umwaka mushasha ubwa mbere inshuti n'abagenzi ababyeyi banjye abo dukorana kw'ishuri n'ahandi n'abo tubana basanzwe banditse izina rya Ange Kanesa nk'uko bashoboye kurangiza bakagirirwa amahirwe bagashobora kurangiza umwaka w'2020 bagashika muri 2021 ndayifuriza ko babera umwaka w'imigisha umwaka w'imiyegagiro ibyo batashoboye gushika ko mu mwaka w'2020 abaziratera intambwe babyunguke muri uyu mwaka mushyashya utanguke
mperereye ku rubanda muri komine Bugito mu ntara y'Amakamba nitwa Mutandaho Mutandaho nifuriza umwaka mushasha abamenyeshamakuru bose nifuriza umwaka mushasha umuperezida wacu nyakubahwa Evariste ndayishimiye n'uburongozi bwiwe bwose n'abarundi bose bakunda amahoro kwa Bujumbura inshuti n'abagenzi nkifuriza ababyeyi banze umwaka mushasha mwiza nkifuriza abo tuvukana bose nkifuriza umwaka mushasha abanyarubanda bose aho bapfa bakagera ibabara abari mu mahanga bari kuzirondera uko barondera mu mahanga abifuriza umwaka mushasha mwiza tuwurye ntiwuturye ndabifuriza yuko boronka amahirwe meza kandi bagashobora gufata ibyo bari kubararondera bakabironka mu mahoro n'umutekano
ego akazina ni Hakizimana Tarcisse amvuka mu ntara ya Rumonge komine Buyengero ifuriza umwaka mushasha umutambukanyi wanje Nizigimana Janine hamwe n'umwana wanje Alicia abavyeyi Federico Cristiana hanifuriza nabo turi kumwe Asine Charlotte Janeti ego hanifuriza umwaka mushasha abantu bose banyumva abanzi abanifuriza kuroranigwa
ni kware se jimi imana mva mu ntara ya Makamba komine Makamba mva ku mutumba w'Inyankara ndifurije umwaka mushasha mwiza Edide Mawe nayo ndifurije umwaka mushasha umupasoni wanje ni urukundo ndifurije umwaka mushasha abavyeyi banje eka n'abagenzi banje bose namwebwe ndayifurije umwaka mushasha mwiza nkabifuriza kuzogira umugisha muri uno mwaka muzoronke ibyo mwaremu wifuzamwo imana ibahezagire
ego muri ko muvugana na Eraste nije imbere avuka muri komine Kayogoro nkaba ndi Imakamba kuri sante bo aba mbere bo twifuriza umwaka mushasha n'abarundi bose muri rusange hanyuma tukifuriza umwaka mushasha ugwaruka dusanzwe turongoye muri koperative sangwe hanyuma turifuriza umwaka mushasha abavyeyi bacu hanyuma ndifuriza umwaka mushasha abavukanyi eka n'abagenzi bose aho baherereye baba bari mu Burundi n'abari hanze abo bose ndabifurije kuzoreranigwa no kuroga ivyo bipfuza vyose eka Imana ije ibane nabo mu buzima bwabo hanyuma ibarinde indwara n'ibindi vyose vyoza bibahungabanya
Shuti muduteza matwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha ndabashimira ko mwahisemo gukurikira ijwi rya Amerika nshimira n'abagenzi banje bamfashije gutegura aya makuru wayashize hamwe ni Facile Gabeho naho kuri mikro mwari kumwe nanjye Edirwema ubafashije kuyakurikira mbaseze